Kumnandi ukubona iy'ngane zisemvabeni omzali 1935. Lo muntu uNkulunkulu umbusisile. Umuntu onjalo sishuthulela, sisho asisho ukuthi ushonile. Asisho ukuthi ufile. Sithe sithulela uphumule. 1935. Singwabe iy'ngane zethu eyino 18 years. 14 years, 25 years, 30 years. Kuyisibusiso ukubona ingane imethuneni lomzali ithatha inhlabathi iyifaka. Kwakuyisiqalekiso ukubona umzali ethatha inhlabathi ifaka ethuneni lengane yakhe. Siyathandaza so mina ingane yami okuhle. Angifisi ukuba sethuneni la okuhle. Kodwa anginankingi okuhle nengaba kwelami. Ngino 3 minutes then I close. Angifisi ukuthatha inhlabathi. Ngehlise ethuneni la okuhle. Ngoba khona into elimalayo. Khona ngiyakunqamela ukulala okuhle ayifake kumina. Sibusiso asifuni ukungcwaba iy'ngane zethu. Funa masithandaza la Nkosi. Asifuni ukungcwaba iy'ngane zethu. Sifuna kube yizona ey'ngcwaba thina. Bese-ke ungisiza-ke lana-ke. Kuthiwa uthiwa ngelinye ilanga kwakunesikhukhukazi sasinamaqhwane. Sihambe imobeni nangingabona umoba mushiso. La ngabe likamoba lithi. Ayise kukhukhukazi masithi siyabheka efront hawe la ngabe inali liyeza. Sibheka ngemuva nali la ngabe sibheka emaceleni ka left na ka right. Sizungezwe yilangaba. Sathi sikhukhukazi hayi masizwa maphiko. Sathi ngiyandisa ngiyathomba. Sahlahla isikhukhukazi. Masithi siyasuka khala amagcwala. Athi nje. Sama ilanga biliyeza liyasihlanganisela sathi hayi ndlandisa sahlehla sathi siyasuka khala kakhulu sathi sisuka saphakamisa amaphiko amathona wabuzanga ngena ngaphansi kwamaphiko samboza amaphiko samboza nekhanda kwadlula ilangabe beshaya saqhuma namehlo isikhukhukazi safa uma abantu sebehlahla umoba bethinta umoba babona itshe elimnyama ma belikhahlela itshe ayibo bekuyinkukhu. Inkukhu ifile kodwa amaqhwane ayaphila. Siyafisa ukwenza njengoba uJesu enza. Waphakamisa amaphiko. Uyisikhukhukazi sangena ngaphansi kwaso. Kwafa yena efela thina. Nathi asife, sifele iy'ngane zethu. Le nto eshiwo ithi sonke ngoma isalukwazi la. Ile nto engisho ngoDumisani uqele. Ungiseve more than 15 years. Eyisibusiso nakubantu is a blessing. Le nto okusho kona ukuthi isalukwazi silele la sinamandla. Kaka-Israyeli ubungadotshwa ngoba uyavutha. Ubugotshwa ngoba iy'ngane zakho ziyakuhlonipha ziyisibusiso emnyango. Isihlahla sisazi ngokuthi siyini ngokwama-fruit. Ngeke usiwele ukuthi isihlahla sani lesi uboneni. Ubungathotshwa unike isihlalo kanti iy'ngane zakho zikulalela zikuhlonipha. Ubugotshwa ngokwey'ngane zakho. Anyway semqetha umuntu akapheli. Singabojabula uma kufa umthakathi kodwa somini ukuthi uhlanga ulishiye kuba I want to close by saying angivale ngokuthi uma kushona umzali sifuna ukuthi thank you kumzali masifuna umoya womzali uhambe ngokuthula uya la simazi khona ngoba akekho okwanyuka wayesephindehla nezulu silimemeza nje silibona ngamehlo enhliziyo akekho okwalibona akekho okwabona uNkulunkulu baya la singazi khona. Kodwa masifuna ungayidisturb imphefumulo yakhe. Iyodwa into ezodala isalukwazi silale kamnandi ey'nganeni zakhe. Akuyona ikhasikhethi azongcotshwa ngayo. Akulona isaladi elizoba lidliwa makubuka. Akulona iculo elizocula. Kodwa iyodwa into engadalalale ngokuthula ukuthi iy'ngane ey'sele ngemuva zizwane. Emakhaya zwani nanzela kazondo so 6 khona imkhove emibili awukho umuzwa ngenanto uthi uyakho awukho noma alomuzwa wanenda
amen
nawe kebe hey only one thing this iyodwinto engadala ukuthi uJesu angayisoli ngabe ethelelwane ukubona abazalwane bengahlebani ukubona ibandla liwumsimba limi kanje kuze kuthiwa ngabe kade abuya ukuthi ufuna ukubuya ezona nje ibandla elingenambili ukubona singakhombani ngemini iyodwa into engadala nesalibazi silale kamnandi ukubona iy'ngane zakhe zibuya zizwane hlangana nabasukulu zithi iyodwa into ma engakujabulisa ubona iy'ngane zakho yihlangene kubuhlungu kuyohlanganisa abantu emsebenzini kanti imikhovo izala iyaxabana mfuna sonke sivule inhliziyo manje sizongena ezwini likaNkulunkulu sonke sivule inhliziyo sinanyakazi nobuda sisondele sesikhulume sonke we about ukuze uNkulunkulu ukuthi uthe lo oyokumela ma uma ngabe kuthi umuntu uphile endaweni eyintathu ezi 3 uphila 9 months esiswini sikama wakho uphila iminyaka oyiphiwe umhlaba oqala wasesiswini uphila 9 months la isiswini umhlaba oqala umhlaba wesibili uphila la njengoba sibukana esithi masifunde uhlelo sithi umuntu omdala uzalwe emhlaka ngo 1935 washona ngo 2019 umhlaba wesibili wakhe uqale ngo 1935 waphela ngo 2019 umhlaba wesibili abekwona owesithathu lo aya kuwona nathi esoya sonke kuwona uma ngabe yonke into yakulomhlaba yakuwona ilungiselwa kulomhlaba ophuma kuwona ngeke wathi usano 1 week eswini usawuketshezi uthi mami ngifuna ukuphuma kuthiwa ima kancane sisadika nokuthi ube namehlo ngeke uthi amehlo ngiwathola emhlabeni wathole la neyinyawo sithole la ngoba kuyanyathelwa emhlabeni uyakuwona nezandla sithole esiswini ngoba kuyathathwa emhlabeni uyakuwona amakhala wathola usaseswini ngoba siyahogela ngomhlaba uyakuwona ma uthi usemhlabeni sikuwona ungaloko ukuthi ngiyobona kwenzayo ukuze ube right noNkulunkulu umthatha uJesu usela emhlabeni musudlala abanyathi ngiyobona kwenzayo ngoba impilo yakwenzayo ilungiselwa nganeza njengoba bakulungisa esiswini kuze ube nje la kanjalo lungisa indaba yakho nawe ube right asibe ngenyawo zethu asibe ngenyawo zethu mthombo ndodatelo MC asiphakamisele indoda kaNkulunkulu ngifuna nje sohlabelela kanye sibe ready ngicela mawumama ulalelele wena ulalelele nezingane zakho mawubaba lalela wena ulalele nezingane zakho nami ngiyalalela makhulu uNkulunkulu wonke umoya uthobe isalikwazi ebase sineminyaka efuze nje kamuntu omdala la sinezingane zabafana zamawele ezithu eyodi yabhethe idla ama-tracks dangotshwala eyodi yakholwa kodwa amawele elodi wena liyabhethe elodi right wathi sasazoshona umuntu omdala wayibisa izingane zakhe uma umuntu esehamba ke emhlabeni nanibhambi niyathoka ngoba yikho thina ama-Afrika into esihlonipha nje umuntu osehamba umuntu omdala wabiza ingane lekholwayo umphefumulo bese kusela amaminithi uphuma wathi engane yakhe ekholwayo wathi mfana wami good night hamba wadlula umfana hayibo uma uthe good night kwafika lo ngakhona udla ama-tracks oyidakelwayo wathi woza la mfana wami wathi kuyena good night kulo yedwa uthe goodbye lo bhedayo goodbye lo okholwayo wathi good night nethi good night usho ukuthi sihlukene isikhashana khona la sizobonana khona kodwa wena onenkani goodbye siphinde sibonane ngoba noma singazalwa ndawonye sino goodbye no good night noma unganengane isesifubeni sakho la sitshela iqiniso kuthi ingane yami come will come whereby ngiyothi goodbye asiphinde sibonane masishona la ngeke samelwe nawo malume bethu ngeke umelwe nawo uma wakho it's a matter of ulitholile yini ithikithi eliyinkosi empilweni yakho Jesu khona yini akanandaba uqale kanjani nendaba nokuthi uphethe kanjani mangabe uphuza utshwala ngasho ukuthi phalaze bese uyeza Tumhlabele ngeza kuJesu ngimanikini. Ake siphamise izandla sethu sithandaze. Sizohlabele just a song. Kitete lo MC siphakamisa indoda kaNkuluNkulu. Right now singene ezwithi atmosphere sakhona sikabe sisanyakaza. Silalela uNkuluNkulu sonke ukuthi inkosi uthina empilo yethu. Kunomyalezo nje omfushane uJehova kuphathele wena. Ake sivala amehlo ethu ntombi MC eze ngaphambili.